Yenzalula le rational expression uzewandule ukuchaza kaloku idomain okanye umqathango wanko. Masike sibone uba asinoqala na ngokuqala sichaze idomain yethu okanye umqathango wethu. Usikhumbula kaloku uba idomain yethu ithetha ukuthi u-x angangubani na ukuze le nto ivakale as a function. Masithi mhlawumbi sithi ngu-f of x, so ithetha ukuthi idomain ngawo onke amanani u-x angaba ngawo ukuze le nto ikwazi ukuchazeka okanye ukuze i-denominator yakho ingabi ngu-zero. So inye ke linye ke inani elinobangela uba le nto yethu ingachazeki ukuba phangaphantsi sifumane u-zero. So loo nto yenzeka xa kuthini? So u-6 minus x is equal to 0 ithetha u-x ke ngoku akanokwazeka uba ngu-6. So i-domain yalapha kukuba i-domain ngabe nditsho ndiyibhala i-domain yale function yoba onke amanani, so yiset yayo onke amanani awongawokunene kodwa ngaphandle except u-6. So ithetha ukuthi onke amanani u-x angangawo kodwa hayi u-6, kuba xa sibeka u-6 sizofumana u-0 kwaye xa udivayida ngu-0 okanye xa uhlula into ngo-0 iye into ingabikho defined okanye ingakwazi ukuchazeka ngela kuthi. So ithetha ukuthi ke ngoku i-domain sigqibile yona uyichaza kwaye ke sino-x squared minus 36 ongaphezu ko-6 minus x. So ungaqaphela ke uba phaa phezulu singakwazi ukwenza ntoni, singakwazi ukwenza i-difference of 2 squared ngoba kaloku xa sino-a squared minus b squared le nto ithetha ukuthi sino-a umdibanise no-b ze yonke luphindaphinda no-a minus b. So yiloo nto ke kuba kaloku uzokhumbula apha u-a ngu-x u-b ibe ngu-6. So ithetha ukuthi le ndawo lapha ngaphezulu singayibhala ngoba ngu-x odityaniswe no-6 ophindaphindwe no-x minus 6 ze yonke loo nto ibe ngaphezu ko-6 minus x. So ungabona ke ngoba ndino-x minus 6 no-6 minus x ucifana uba wena mhlawumbi ungakhawunsilisha kodwa uzukhumbula uba azifani kaloku ezinto kuba kaloku u-6 ngapha u-negative, u-6 ngapha utheni u-positive. So sophindaphinda ke ngo-negative 1 siphindaphinde komnye u-negative 1. So sizofumana ke into etheni, uzikhumbula uba sifumane uba besiphindaphinda nje u-x minus 6 sifumane u-negative 1 besizawufumana ntoni? Ngoba ndiphinde ndiyibhale ke izocaca. So sino-x plus 6 lo pha phambili, so sizawuphindaphinda ke ngoku ngalabani, ngala negative 1. So saba no-negative 1 times x ibe negative x, u-negative 1 phindaphinda negative 6 ibe ngu-plus 6 phinde sibe na-negative wethu esimshiye ngaphandle. Zonke ke izinto zingaphezu kophani ko-6 minus x. So u-negative 6 plus x ufana no-6 minus x qha into ebeyenziwe kukugqwetha kwamanani. So uzawuqaphela ke uba ziyafana eziya, so ungakwazi ke ngoku ukuzisusa u-6 minus x wakho. So into oshiyeke nayo ngoku ngu-negative 1 ophindaphindwe ngo-x plus 6. Uba uyafuna ke ungamfaka u-negative 1 ukuze ufumane negative x minus 6. So yindlela ke ubunenza lula ngalaa nto. So uzukhumbule ke uba into ebesama uyenza lo besama uba zikwazi ukhanselisha kuba ubungasobe ukwazi uyikhanselisha uba u-x wakhe bengekho negative. So thetha ukuthini ke le nto? Thetha ukuthi a minus b ungamlinganisa no-negative ka-b minus a. Xa ufaka ke lo negative umfaka phakathi uzofana nqwa nalanto ipha ngaphandle. So masithembe ke uba uyifumene.